uba khanguye ecaweni le icawa yenzelwe wena ukuba obuyile ecaweni le icawa ikwenzelwe wena icawa yabantu abangacawiyo insimbi yesihlanu iseyibethile ngecawa iyaqala ngegoku ningalibali subscribe
naso ofisini yakho uThixo khona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegardini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo masithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke nisibukeleni kuzo sibulise kumntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo igama lam ndingusihle Bonana ndihambi ndedwa ke ndihamba nalo mkhonzi
masibulise ke bawokumama otata oobhuti osisi nakuntanga ndini nakubantwana besikolo sicawa ngelihlela umvukelekeli wethu uYesu Kristu ngusiyethu amen bawo igama lam inguanele wakamnguni sikule cawa yabantu abangacawiyo masithemba ukuthi sizokuhlala nawe kude kuyofikelela kwala xesha lokuphuma kwethu
ewe kumntu wonke ke siyathemba into yobuza ukhawuleza uyoxelela abanye abantu ndikuba sesiyiqalile bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje kumthandazo
masithandaze ke bawo Yesu wenkosi yethu nguYesu Kristu Thixo oziziquzithathu umnye Thixo ohlala emazulwini Thixo onenceba azange ibone Thixo onothando olubanzi olujuliweyo Thixo wena ukwazi ukuwisa imithi mikhulu yaselabhano Thixo wethu okwazi ukuxhamisa amaxhamakazi Thixo olungileyo Thixo onamandla amakhulu siza phambi kobuso bakho siza phambi kwethrone yakho Thixo wethu olungileyo sithi iinyawo zethu zifike zema emasangweni akho Yerusalema Thixo wethu olungileyo sicela ke Thixo wethu olungileyo xa siqala le nkonzo usihlambe Thixo wethu olungileyo usihlambulule Thixo olungileyo Thixo olungileyo senze Thixo olungileyo izono sivuka Thixo wethu olungileyo senza Thixo wethu isono Thixo wethu olungileyo Thixo ebudeni bemini Thixo wethu olungileyo nangoku Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu siphakathi kwesono Thixo wethu silungise ke Thixo wethu olungileyo silungise mthetheleli wethu kwenzela ukuthi xa siqala le nkonzo Thixo wethu olungileyo sithi Thixo wethu into esiyithethayo Thixo wethu lukuba ilizwi lakho lintlangothimbini liqale Thixo wethu olungileyo lihlabe thina Thixo wethu olungileyo kwantule Thixo wethu olungileyo libheke ebantwini Thixo wethu olungileyo Thixo wethu onamandla amakhulu singena kule nkonzo Thixo wethu olungileyo Thixo ozizinto zonke abanye Thixo wethu abantu Thixo wethu olungileyo baneminqweno Thixo wethu olungileyo esezintliziyweni zabo Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo bane-prayer items zabo Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo bathandazela Thixo wethu abantwana Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo bathandazela imisebenzi Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo bathandazela i-promotions Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu abanye Thixo wethu olungileyo bathandazela Thixo wethu imisebenzi Thixo wethu olungileyo ebhetere Thixo wethu abanye Thixo wethu olungileyo bathandazela izimo zemakhaya yabo Thixo wethu nezefemili zabo Thixo wethu olungileyo kodwa Thixo wethu olungileyo sicela Thixo wethu olungileyo usincede Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu Thixo wethu olungileyo ufike Thixo wethu le season Thixo wethu olungileyo amakhwenkwe Thixo wethu oyayehlathini Thixo wethu olungileyo Thixo ozizinto zonke sesivile Thixo wethu olungileyo kukhwabo baphulukene nobomi babo Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu Thixo wethu olungileyo kufike le season Thixo wethu olungileyo yobusika Thixo wethu olungileyo kukho Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu abazothi Thixo namandla amakhulu abezama thixo wethu uzifudumeza thixo wethu olungileyo thixo olungileyo bathi xa bezama ukuhlanganisa izinto kungahlangani thixo wethu olungileyo banabo ke thixo wethu olungileyo thixo wethu olizizinto zonke sixa thixo wethu olungileyo xa sicinga thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu sibona thixo wethu izinto esingazisebenzisiyo thixo wethu olungileyo ube wena thixo wethu uhlale ezintliziyweni zethu siyazi into masiyenze thixo wethu olungileyo sukunika ke utumo sukunika imbeko ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngokristu nkosi yethu amen
amen bawo masibulele bawo ngoku sivulela le nkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Sekuyinyanga yolutsha abantu abatsha ke siyathembile yokuba iyathanda ukuphela ke bawo inyanga yolutsha emveni kweJune 16. Abantu balibale into yokuba bebethe inyanga yabo. So bantu abatsha siyathembile uba nisaqhuba nezinto zenyanga yenu. Bawo siya emnikelweni cha bakhumbuze ke bawo
bawo kodwa
khumbuza bawo
enhlukumeza bawo
ufuna kusebenza bawo
bawo kodwa ke abantu sicela kwenzele uba ndizoyeka uhlukumezeka ndizoyeka uhlukumeza mabacofe usubscribe bacofe u like ba share abo ke bakwazi ukuncokola bathi kundaba bamba kuzo bathi icawe yabantu abangacawe iyafumaneka waqokola amakhasi aka YouTube kuzobe kukhola umzalwane wakabonani khatshwa ndimo ke ngamanye amathuba nangamanye amathuba
nangamanye amathuba
intsimbi yesihlanu sicela ke la nkonzo yomlomo ukuthi ivangeli elilihambe lecawe yabantu abangacaweni
Nkosi ke bawo sibulele kakhulu ke kwaba bantu sebenikele abantu sebesubscribeile abantu bayishareye le nkonzo siyabulela kakhulu ngaphandle kwenu akho nto inoqhubeka sizawuya ke ngokubawo emazwini sizaya emazwini abantu ze basilinde ephi bawo abasilinde ephi abantu emazwini
bawo abantu sicela basilinde kulencwadi ka Mateyu isahluko ngu-25 ivesi ngu-31 sizoqala kuyo ukufunda siphele ke apho uBhayibhile khona athi masiphele kuyo Matthew chapter 25 verse 31
okay siya ke kuMateyu ke lowo Masifumane ilizwi lethu la namhlanje libhaliwe incwadi kaMateyu sahluko samashumi mabini anesihlanu kwivesi yamashumi mathathu ananye phansi kwesihloko esithi imini yomgwebo. Mateyu chapter 25 verse 31, imini yomgwebo. Ifundeka ke ngolu hlobo. Xa ke athe wafika unyana womntu esebuqaqaulweni bakhe enazo zonke izithunywa ezingcwele, ngeloxa uya kuhlala phezu kwetroni yobuqaqauli bakhe zihlanganiswe phambi kwakhe zonke intlanga, abahlule abanye kwabanye njengokuba umalusi ezahlula izimvu ezibhokhweni, athi zona izimvu azimise ngasekunene, athi zona ibhokhwe azimise ngasekhohlo. Uyakuthi ke ukumkani kwabangasekunene, izani nina nisikelelweyo ngubawo, nibudle ilifa obukumkani obalungiselelwa nina kwasekusekweni kwehlabathi. Kuba ndalamba nandipha ukudla, ndanxano nandiseza, ndandingwasemzini nandingenisa endlwini, ndandize nandambesa, ndandisifa nandivelela, ndandisentolongweni neza kum. Oza amphendule ke amalungisa esithi, Nkosi, sakubona nini na ulambile, sakonga unxaniwe sakuseza, sakubona nini na ungwasemzini sakungenisa endlwini uze sakwambesa, sakubona nini na ke usifa okanye usentolongweni seza kuwe. Aze aphendule ukumkani athi kuwo, inene ndithi kuni, ekubeni nenje njalo nakumnye waba bazalwana bam bangabona bancinane nenja njalo nakum. Elililizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
Yeah.
Ngosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Eh ke bawo.
Ayo bawo.
Siya emazwini ke ngoku. Siqale pa ku 31 ku lencwadi kaMateyu. Chapter 25 siqale ku 31 sayophela ku 40. Pa ku 40 aze aphendule uKumkani athi kuwo inene ndithi kuni ekubeni nenjenjalo nakumnye wabazalwane bam bangabona bancinane nenjenjalo nakum. Apha ke bawo kwezi fundiso azenzayo Yesu kolu hambo lwakhe lwasemhlabeni. Ukrobisa abantu xa ndijongile kwisiphelo sayo yonke le nto yenzekayo. Isiphelo nokuba sesiphi siba nendlela ezimbini ezinokwenzeka. Ukuba saqala emsebenzini kweza post kuthiwa zii-entry level posts, isiphelo sakho mhlawumbi sisekubeni ingaba uzawuphelela kule level ukuyo na okanye uzawunyuka uye kwi-level engentla. Ba mhlawumbi ungumntu ofundayo, isiphelo somfundi singapha kwe-exam. Mveni kwe-exam kukho ukuphinda iklasi okanye ukuya kwiklasi elandelayo.
Ewe.
Kukho ukugraduata okanye ukungagraduate. Isiphelo sinento nezinto ezimbini. Kodwa ezi zinto zezimbini ingangathi zixhomekeka kunyawo lithathayo namhlanje. Uyazazi into yokuba ufuna ukuyaphi kodwa inyawo olithathayo namhlanje liza kusa apho okanye likwise kwi-direction elelinye icala.
Ewe.
Ngoku Yesu uveza loo nto na xa kufika umgwebo bantu abakholwayo bathi imini yokugqibela, le mini abantu mamane xa besiya ezinkonzweni bebabaza yona xa kufika umgwebo.
Ewe.
Nalaphi ndlela zizawubambini. Ngaphakathi yitrone yobuqaqawuli. UYesu abathatha abanye ababeke ngasekunene, abanye ababeke ngasekhohlo. Kuvele ke ngoku into yokuba omphi oyena mntu ebekhonza uThixo ngenene nangenyaniso. Ngoba kona kuyinyaniso into yokuba siyaya sonke eminqubeni yokukhonza uThixo. Ngamanye amaxesha simkhonza uThixo, simkhonze nakwi-social media, nakwiindawo zonke esidibana nabantu kuzo. Abantu bayazi into yokuba thina sikhonza uThixo. kodwa kuzawufika ithuba apho kuzawucaca khona into yokuba wena ingabe ubukhonza okanye buhamba nje. Yayicacisa ke le nto Yesu into yokuba kukho abantu bazawuhlala ngasekunene aba wathi uYesu engenayo indawo yokuhlala bamthatha bamfaka endlini. Wathi uYesu elambile bamthatha bamnika ukudla. Wathi uYesu esentolongweni bamvelela okanye esifu uYesu bamvelela ngoba umuntu omthandayo uthi akuba sengxakini wenze zonke izinto amatiletile into yokuba lo muntu makangabuva ubunzima. Bantwana bahle bakathixo ngoku uYesu uthi nina bantu basekunene ningabo bantu bandebonisileyo uthandwe ninalo. Bantwana bahle bakathixo ngoku abantu uthi baza ukukhwanqiseka bamane bezibuza into yokuba zazenzeke nini ezi zinto Yesu wawulambe nini saze sekunika ukudla. Le nto ikwayinyaniso nakubantu abangasekhohlo ndandilambile anandipha ukudla. Bantwana bahle bakathixo ndandisentolongweni anandivelela. Bantwana bahle bakathixo ngoba abantu siyakwazi ukuhamba indlela enye singangathi siyafana kanti abantu banezinto zabo. Bantwana bahle bakathixo mhlawumbi le nto mfoka mnguni ithi xa ndiyiqaphela ndiyijongisisa inkonzo ayiqali esakhiweni. Bantwana bahle bakathixo inkonzo ayiqali wakufaka izambatho. Bantwana bahle bakathixo inkonzo ayiqali ngosikubona umfundisi okanye ubona abantu okhonza kunye nabo kodwa apuhamba khona yena yiba yinkonzo. Makucaca into yokuba wena ukhona lo mntu omkhonzayo. Mangabikho abantu abasokolayo kodwa wena unako ukubanceda ungabanceda abo bantu. Kusenokwenzeka le nkonzo uthi yayikhonza awukhonzi yona ngoba abantu abakwazi ungumntu kodwa xa kufika enkonzweni bonke abantu bakuqhwabela izandla bathi licawa sozime ngaphandle kwakho okanye uba ubungekho ngeyingekho lecawa. Bantwana bahle bakathixo kodwa ngaphandle komnquba abantu abakwazi into yokuba ungumntu othobekileyo njengabantu okhonza nabo okanye ophangela nabo okanye abantu othi bobalulekile wena abakwazi ngayo. Abantu bakwazi ngomntono olunya ongababoniyo abanye abantu. Bantwana bahle bakathixo kuzawufika ithuba ezonto zivele nenjenjalo nakum. Bantwana bahle bakathixo aba bantu bancinci ungabajongelanga ntweni kulapha hleli khona uYesu. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi aba bantu bancinane bangabalulekanga kuwo kulapha uThixo ahleli khona okanye kulapha uThixo akujonga khona into yokuba ingaba le nkonzo uthi uyayiphila nyani na. Nenjenjalo nakum. Siza ke bazalwane ekubeni ingaba inkonzo siyibona xa kutheni okanye ingaba sikhonza xa kutheni. Kukho foka mngoni nasezinkonzweni ndikhe ndiqaphele ke ingakumbi kwezinkonzo umfundisi angabikho ke icawa ezi zonke umfundisi mhlambi afike ngecawa ethile. Bantwana bahle bakathixo kube ngona kuququzelwayo ecaweni afike umfundisi kugcwele enkonzweni athi bandla lam liyaphila angabikho kule veki zayo umfundisi abantu bangabikho ecaweni ngoba umfundisi akezi. Bantwana bahle bakathixo athi yena mhlambi naxa ebuzwa ngabantu abangaphezulu into yokuba wenza njani kwela bandla lakhe sithi elami bandla liyaphila ngoba abantu bakhonza umfundisi xa engekho abantu bathi ndikhetha ungayi kulacawa ngoba abo bantu bayandibonisa into yokuba mna andinanto. Bantwana bahle bakathixo kodwa xa kukho umfundisi wonke umntu ingangathi abantu bayavana. Bantwana bahle bakathixo ngoba abantu baqala bajonge into yokuba ungubani phambi koba badicide into yokuba iyangena namhlanje inkonzo okanye ayingeni. Bantwana bahle bakathixo kodwa uYesu uthi awuzukhonza abantu ababalulekileyo.
Ewe bawo.
lento uyenzayo komnye umuntu nenje njalo nakumu bantwana bahle bakathixo kuba kukho abantu obanyevulelayo ecaweni singekaphumi phandle ukuba kukho abantu ongabathandiyo ecaweni lo mntu lo nto uyenzayo kulaa mntu nenje njalo nakumu bantwana bahle bakathixo kuba kukho umntu wakowenu fokamngoni ongamfuniyo kunjalo nje unqonele sele kukho umsebenzi angabikho nenje njalo nakumu bantwana bahle bakathixo ukuba kukho umntu mhlawumbi olapha ekuhlaleni omaziyo sele siza phaa into yokuba nankuya ezoqeliswekile uqonde into yokuba mawutshixe uthi akukho mntu apha endlini noba senkqonkqoza ningamvuleli nenje njalo nakumu bantwana bahle bakathixo wena usikelelwe nguthixo ngoko ukhetha into yokuba mawucinga into yokuba ngompho ofanelweyo kuba makancedwe nguwe ngompho ongafanelekanga bantwana bahle bakathixo kodwa le nto uyenzayo nenjenjalo nakum bantwana bahle bakathixo uthixo uyijongile le nto uyenzayo akazuyijonga uthixo kulo mntu ucinga wena ubalulekile ngoba kakade umntu obalulekileyo uzawumenzela izinto kodwa umntu ongajongekanga ntweni uthixo ukujonge apho uthixo yanga bazalwane inkonzo yethu singayiphila nangaphandle kwamasango ecawa yanga inkonzo yethu bazalwane singayiphila nangaphandle kobuso kwabantu esibathandayo bantwana abahle bakathixo ngoba nabanye amathuba mfuka mngoni nabantwana xa kukho abazali babo bafika baziphathe ngendlela ethile bantwana abahle bakathixo kuba umntu efuna into yokuba aziwe ngumzali wakhe ngexesha elinjani bantwana kodwa ngaphandle abantu bayamazi into ayiyo nenjenjalo nakum le nto uyiyo xa ungabonwayo ngabantu obathandayo uthixo yeyona nto leyo ayibonayo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade amen,
amen.
Oh,
Seza kuwe kabawo.
Nenje njalo. Nakum.
Mm.
Bawo ubuso uchilo ke. Oganye. Ubuso icacisile. Ungqi namna ukuba. Le seyithethiwe.
Mm.
Iyiyo inyaniso.
Njalo bawo.
Kodwa nenjinjalo.
Nenjinjalo.
Bawo i ukubanda ukumamele kakuhle.
Nkosi yami.
Ukhethwa ibhokwe.
Mm.
Isikushini.
Mm.
Ukhethwa amakholwa phakathi kwabangakholwayo.
Nkosi yami.
Wena siyafuna okanye asifuni. Wena siyayithanda okanye asithandi ukuthetha ngale nto.
Nkosi yam.
Hleli uYesu eza kuza.
Mm.
Ehamba kunye nezithunywa ezolanda.
Ewe Nkosi yam.
Abakhe.
Ewe bawo.
Siboniswa indlela.
Mm.
Elula yokubheka uKristu.
Aw, Nkosi yam.
Mhlambi ukuthi sikunika lo nkuzuko.
Aw, Nkosi yam.
Sikunika bonke ubungangamsha.
Ewe bawo.
Sikunika yonke imbeko.
Mm-mm.
Oko kodwa akunelanga.
Mm-mm.
Ungamazi lo mntu ulapha ecaleni.
Aw, Nkosi yam.
Mhlambi ubaleka uthi wenje nje.
Ah, Nkosi yam.
Ukulithanda kwakhe ihlabathi.
Ah.
Ndewancama ukuphela kwamzeleyo.
Ah, Nkosi yam.
Ukuze sonke singachabalali.
Mm-mm.
Mhlambi akuzukwanela.
Azukwanela baba.
Xa ukhethwa okholwayo ungakholwayo.
Ewe bawo.
Xa ukhethwa ibhokwe ezigusheni.
Mm.
Ngoba zikhona izinto wena unazo.
Hayi, Nkosi yam.
Ungakwazi ukuzincamela abo bangenaso.
Mhm.
Sonke singumfanekiso.
Ewe bawo.
Nimfuza.
Mhm.
Yakhe. Athomnye umbhali. Singamthanda njani na?
Ewe bawo.
Lowo singakhange simbone.
Mhm.
Singaqalanga sathanda aba sibabonayo sihamba nabo.
Mm.
Nenje njalo nakum. Indo endizama ukuyithetha.
Ewe bawo.
Siyathanda ke
ukuthi andinayo imali yokuthi ndumthengele isonka adle ndumthengele into ethile sicinga ba ubulungisa bulapho
ewe baba
kodwa uthi zange nindivelele
awu zange nindivelele
zange nikwazi ukuthi xa ndize nindambese bantwana bahle umhlawumbi sibonakaliswa uthando komnye nenkathalelwano bantwana bahle bedinga umhlawumbi into esiyifundiswa apha ile yokuthi masitatamisaneni
hawu ngosi yami
bantwana bahle bedinga ngoba lo usecaleni kwakho nguye uThixo bantwana bahle bedinga okanye awukwazi
hawu ngosi yami
bantwana bahle bedinga ukuncoma ubuhle bukaThixo lona usecaleni kwakho umboneni
ewe bawo
awukwazi bantwana bahle bedinga ukuyonginikela kuThixo bantwana bahle bedinga ungaqalanga waqala phecaleni kwakho
ewe ngosi yami
bantwana bahle bedinga ngoba uthi makatye njani na uThixo bantwana bahle bedinga lona usecaleni kwakho bantwana bahle esifa liphango bantwana bahle bedinga uthi bantwana bahle bedinga lona usecaleni kwakho bantwana bahle bedinga unenhliziyo eqhaqhekileyo
bantwana
bahle bedinga uhambe bantwana bahle bedinga uyoncoma ubuhle bukaThixo
ungaqalanga
bantwana bahle bedinga walungisa aphecaleni kwakho
okanye
wanikeza uthando bantwana bahle ecaleni kwakho mhlawumbi bantwana bahle bedinga natyalike zethu zilambatha bantwana bahle bedinga uthando asinalo bantwana bahle bedinga uthando esinalo bantwana bahle bedinga lokuthi sizishowze phakathi
kwabantuangathi
sinalo uthando bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga soyiswa kukunikeza bantwana bahle bedinga nokukhathalela aba bantu basecaleni kwethu bantwana bahle bedinga siyakwazi sesihamba endleleni bantwana bahle bedinga xa simbona omnye engxwelerhekile bantwana bahle bedinga sicwezele ngoba singxamele ukudumisa phambili bantwana bahle bedinga kodwa uthi uThixo lo okanye uYesu namhlanje loo nto siyenzayo bantwana bahle bedinga siyenza kuye bantwana bahle bedinga okanye senza njalo nakuye
bantwana bahle
bedinga ithi ke bantwana bahle bedinga loo nto intle loo nto yimbi bantwana bahle bedinga uzokuvuzwa ngayo bantwana bahle bedinga ukubana wenza into embi bantwana bahle bedinga ukuba wenza into entle uzokuvuzwa ngayo bantwana bahle bedinga ngoba ezi scenario bantwana bahle bedinga ukhona okwaziyo umvelela uYesu ukhona ongakwazanga ukumvelela uYesu
bantwana bahle
bedinga kodwa bengaqondi ukubana ezi zinto bazenza kubani na bantwana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga siyazenza izinto bantwana bahle bedinga kanti singaqondi ukubana sichukumisa imehlo likaThixo bantwana bahle bedinga siyazenza izinto ebantwini singaqondi ukubana sichukumisa uThixo ngenqu bantwana bahle bedinga loo nto uyenzayo ke bantwana bahle bedinga nokuba intle nokuba imbi bantwana bahle bedinga uThixo uyijongile bantwana bahle bedinga uzawuvuzwa ngayo nenjenjalo
nenjenjalo
nakum bantwana bahle bedinga umhlawumbi bantwana bahle bedinga thina sihamba bantwana bahle bedinga sicinga ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga ukupleasa uThixo
bantwana bahle
bedinga kukuthi siguqe ngamadolo kude sikhale xa simthandaza bantwana bahle bedinga okanye sithethe ngezilwimi bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga inkathazo inkathalelwana uthando nenceba lungekho kuthi bantwana bahle bedinga asimkholisi uYesu bantwana bahle bedinga odwa nenjanjalo nakum
nenjanjalo nakum
njalo nakumu
nje njalo
ndo esizama ukuyithetha okanye isizama ukuyenza ukuthi masihambe sikhathelelana masihambe sithandana singonwabi bazalwane
singonwabi
omnye xa yese singonwabi omnye xa enxaniwe singonwabi omnye xa engcuncutheka sazi ukuthi inceba kaThixo siza kuyifumana ngokuthi senze ubulungisa banguThixo wezuko Thixo wembeko angasikela ngoku kude kube sephakadini amen
amen. Uba usandula ukusijoyina sikwincwadi kaMateyu 25 ivesi ka-40 inene ndithi kuni ekubeni nenjenjalo nakomnye wabazalwane bam bangabona bancinane nenjenjalo nakum siyilapho ke bazalwane baumnguni ukuba umntu uyaphangela kodwa abe engumfundi part time xa umbuza into yokuba yintoni oyenzayo uza kuxelela into yokuba uyaphangela ngamanye amathuba angayilibala nokuyilibala le yokuba part time umane esiya esikolweni
ewe
ngoba upart time ngamanye amaxesha uyayisusa ukubaluleka kwale nto uyenzayo mhlawumbi apha siza kumalungisa icawa mhlawumbi sizothi ukuba uyalungisa lungisa. Suku ipatayima lento yakho.
Oh.
Yoku lungisa. Ukuba, uya lungisa.
Uya lungisa.
Lungisa. Chambi siza. Kuma lungisa cawa ba. Ababantu bayiqala ekuqaleni bayoyigqiba ekugqibeleni iconstitution yecawa mhlawumbe siza kwabo bantu amalungisa ecawa ababantu yonke into ekumele yenzeke kufuneka iqale kubo ngoba bayayazi history yale nkonzo kunjalo nje bayayazi nezinto zazikade zisenze kanjani ngaphambili ngoko akukhonto inoqhubeka ngaphandle kwakhe ngoko namhlanje siza kwabo bantu amalungisa ecawa abantu abaza kuxelela nokuba alinxitywa elicicilini nje apha enkonzweni ngoba thina singabantu abahamba indlela enje bantwana bahle bakathixo abo bantu siza kubo amalungisa ngisa ecawa bantwana bahle bakathixo babantu umfundisi aqala buze kubo into yokuba besiphele ndawuni kanene kwiveke phelileyo bamxelele into yokuba besiza kwenza lento kule veki kunjalo nje kule veki zayo siza kwenza into ethile siza kobo bantu amalungisa ecawa bantwana bahle bakathixo ababantu bathi baphume enkonzweni ilibaleke ukubaleka komnye umuntu bantwana bahle Thixo babantu bathi xa befika ekuhlaleni bangambulisi nommelwane xa ingena engaphandle esitratweni ngoba yena uleqa uyokukhulula impahla ecawa ingangcoli bantwana bahle bakathixo kwababantu bangamalungisa ecawa sizithi namhlanje ukuba uyalungisa lungisa sikuyibhathayima le nto ukuba uyalungisa lungisa bantwana bahle bakathixo ukuba izinto ezaziwayo zibu uzwa kuwe kunjalo nje izinto ezibalulekileyo zibuzwa kuwe nokuba ngubani makabele nalo ilungelo xa exakekile asuke kule ndawo asuka kuyo azapha kuwe azobuza into yokuba into ethile ihamba njani angafiki kuxela kufuneke abe netitle ethile ukuze abe neaccess kuwe ngoba wena ungumntu olungisayo ukuba uyakwazi ukulungisa lungisa bantwana bahle bakathixo mayingabe ngumntu othile ozawucengwa nguye bantwana bahle bakathixo funeka uqale umvulele izinyo uncume ngoba uyamazi into yokuba lo mntu usisikhulu endaweni ethile umxelele zonke iimfihlo zale ndawo okuyo ngoba ucenge isiqalwa kuso kodwa xa kufika omnye umntu ongaziwayo okanye wena ongamaziyo ongazi netayitile yakhe uqale uvale izinyo elaziwayo ngabantu ababalulekileyo ngoba wena ulilungisa elibhathayimayo.
Oh wow.
Ukuba uyalungisa.
Lungisa.
Lungisa. Namhlanje size kulonto bantwana bahle bakathixo ukuba ulilungisa ecaweni yiba lilungisa nasekuhlaleni ukuba ulilungisa emsebenzini yiba lilungisa nasesitratweni bantwana bahle bakathixo ngoba sinento ekhethayo bantwana bahle bakathixo endaweni ezingabonwayo ngabantu zivele izinto esizizo bantwana bahle kodwa xa siphakathi abantu sibonakale ezi zinto sibe ngamalungisa kakhulu ngokuba kukho izinto ezililayitayo ezimane ziveza ubuwena bantwana bahle bakathixo ukuba uyalungisa lungisa
bawo icawe zethu zintle on paper figa sithiwa njongo yethu ukuvelela njongo yethu ukutyisa njongo yethu
ewe bawo
ukuthi aba bangqilerhekileyo ngokwenyama nomphefumlo sifike sibe ligqirha
ewe bawo
kodwa fika apha endlini kathixo
awu nkosi yam
zawubona ubulungisa
nokungalungi.
Mm.
Kwecawe.
Ewe babo.
Uzalibona ihlwempu.
Ey babo.
Ungakhange ulibuze.
Mm-mm.
Kwalapha ecaweni.
Kwalapha ecaweni babo.
Uza kulibona ihlwempu.
Ey
kwalapha ecaweni abanye.
Mm-mm.
Abantu.
Abanye abantu babo.
Abana magama bese ecaweni.
Ey
abanye abantu. Abajongelwa ntweni.
Ewe siyami.
Ecaweni isithu umgaqo.
Ewe babo.
Abahlebe dinga. Siza kubanje kanye siza kukhathalelana siza uqhumana imiqolo banalo abahlibedinga kodwa kwalapha ecaweni banalo abahlibedinga ihwaphilize banalo abahlibedinga ikawe imali yekhego nekhekwazi
ewe ngosiyami
lethi khego banalo abahlibedinga langebinamandla banalo abahlibedinga lokuthi libhatale izinto ezifunayo ecaweni ulibone lingajongelwa ngantweni
ewe ngosiyami
maphandle bona abahlebedinga khangela nabanye abantwana ngoku bolutsha abasayifuni ikawe
ewe bawo
ngoba bazibona bona abahlebedinga bengabhilongi ekaweni ngoba ikawe bana abahlebedinga ifike yaphakanyiso
okanyeyaphakama
bona abahlebedinga yakude emahlwempu ayawakhathalela amahlwempu
ayawakhathalela
ayawavelela nokuwavelela ayawakho ayawambesa nokwambesa kodwa umgaqo wabo bana
abahlibedinga
uthethe enye into bana abahlibedinga emani bana abahlibedinga sigqibeleni nini bantu abahlibedinga ukuthandazisana
bana abahlibedinga
sigqibeleni nini bantu abahlibedinga ukuthi kasiyonikela bana abahlibedinga ngale mali siyithathe emahlwempini
njalo
bana abahlibedinga sigqibeleni nini bantu
abahlibedinga
ukuthi bana abahlibedinga sonke siyosula inyembezi sekhakwo zelithile bona abahlibedinga silibala ukuthi xa sisenza loo nto bona abahlibedinga sincumisa uthixo samazulwini bona abahlibedinga into endizama ukuyithetha bona abahlibedinga ukubana iikawe zethu bona abahlibedinga ziphakamile loo nto ithetha ukuthi namakhulu okanye nabantu abalapho bazokuphakama
bona
abahlibedinga wokho iikawe ezingangenwa namahlwempu bona abahlibedinga wokho iikawe eziqale zijonge istatus sakho bona Okay kawe esithi sikubuze uphangela phi
kana uphangela
phi silibala ukuthi sibuze uThixo ba uphangela phi okay kawe esithi wakwenzeke sisihlwe sikale sibuze ukuthi uzalwa ngubani lona bona bakhibathi uphuma phi lona ithini istatus sokuphangela kwakhe bona bakhibathinga kanti balibala ukuthi lona bayenzayo bayenza kuThixo uqobo lakhe
bawo ingathi xa nijonga apho ba ingathi uYesu ukhetha lento uyiyo xa zingekho icameras ingathi uYesu ukhetha lento uyiyo xa engekho amehlo abantu
ewe ba
ongawena babalulekile athu uYesu lento uyiwe emfihlakalweni eyona nto uyiyo leyo lento yiyo xa abantu bengajonganga yeyona nto yiyo leyo ubuso busibonisa bona xa inkonzi iqalile asiyijongi loo nto kodwa kwakuba mnyama kwakucinya izibane lento uyiyo ngelaxesha yile nto uyiyo leyo ingathi uThixo ukhetha loo nto ngoba abantu babuza into yoba bekunini ngoko ngoba abantu bayazazi zonke izinto abazenzileyo abantu uyayazi ingakumbi izinto azenze phambi kwabantu uyayazi ngalamini zasisenza umnikelo weChristmas ndandikhuphe i-5,000 rand ngoko uyazazi ezonto kodwa ezi zokuvelela abantu etrongweni akayikhumbuli loo nto ngoba izizinto ezenziwa emfihlakalweni le nto uyiyo yile uyenza abantu bengabonakali bantwana bahleba kathixo kukho abantu kamngoni umuntu mhlambe abantu abangamakhosikazi ngamanye amaxesha nobangabayeni umuntu acinga into yokuba oyena mntu ndimthandayo kulo mzi ngumyeni wam bantwana bahleba kathixo ngoko xa kufika yena noba usuka emsebenzini kuzawucaca into yokuba kufika inkosi ndizambonisa mhlawumbi ngamanye amaxesha abe lo mntu edibene naye enabo nabantwana bantwana bahleba kathixo xa efika umyeni endlini kufike kube mnandi ngokuba ufikile lo mntu amthandayo nabantwana bakhe bonwabe ngokuba ufikile umyeni endlini bantwana bahle athi akumka kuvela into ayiyo kakade nina ngehleli nganithandi hambani anizukutya nokutya bantwana bahle bakathixo kodwa xa ebuya umyeni ingangathi konwatyiwe avuye umntu ngoba ingathi abantu bakhe baphetheke kakuhle kodwa ngamhluthile fike ngachazanga afika ibona imeko bantwana bahle bakathixo kusuka nezanto zintle okhe wazenza ngaphambili ngoba ibonakele into yiyo bantwana bahle bakathixo kukangaphi sibona nabashumayelo kanye abafundisi sive ngezinto abazenzayo kokuvalwa iminyango icawa bezenzwe ebantwini kuphele nentshumayelo le yakuguqula enkonzweni ngoba into umntu ayiyo yile ayenze mfihla kalweni bantwana bahle bakathixo iphela noba zingaphi into owakhe wazenza ngaphambili phambi kwabantu kodwa wakubhaqwa into yenze emfihlakalweni ukuba imanyumnyezi abantu bayasuka kuwe ngoba into oyiyo yile uyenza emfihlakalweni
bawo into yiyo le uyenza if egazini lakho okanye apha empilweni yakho ubulungisa
inkosi yami
uphila nayo
ewe bawo
uthi xa usenza wenze into iqhelileyo
ewe bawo
uzova ngomnye umntu esithi okanye ngconywa kuthiwe lilungisa ke mntu kabani
ewe bawo
ithi loo nto bawo ukuba ngoku wenza ubulungisa benze bude bube nguwe
ewe nkosi yam
bantwana bahle bedinga ude ungayazi nokuba wenza bona ubulungisa
ewe bawo
ngoba aba bazalwane uyosijwelisile uthi uyesu izinto abazenzileyo
aw nkosi yam
abaziqondi ukuba bazenzile
bazenzile
umhlawumbi bawubonani sibiza imidiya sibiza okanye sibe nemini okanye enyangeni sibe nexesha esilisithi silisetela aside ukuba sizokwenza ubulungisa
ewe bawo
asikenzi yona ngoba bantwana bahle bedinga kufuneka siqale sikhunjuzwe liphepha bantwana bahle bedinga sikhunjuzwe bantwana bahle bedinga ngumgaqo wethu ukubana kanene wayesithi umgaqo wethu
uba
besiyenza le nto bantwana bahle bedinga sinawo amehlo bantwana bahle bedinga besingazuyiqonda loo nto bantwana bahle bedinga besizawukhunjuzwa nguyesu xa ehleli
esomugwemba
bantwana bahle bedinga athi kubana ndandisentolongweni nandivelela hayi mani sayenza nini loo nto
ewe nkosi yam
afike yena athi kubana nalisuku bantwana bahle bedinga uthi hayi ndandisenza into endiyiqhelileyo
ewe bawo
kufuneka ke siqhele
siqhele bawo
bantwana bahle bedinga ibe yinto esiphila yona bantwana bahle bedinga ibe yinto esihamba yona bantwana bahle bedinga khangela bantwana bahle bedinga anga xa xa ifika le ndoda okanye xa idlula le ndoda bane bahle bedinga endaweni apho kungqolerheko khona bane bahlibe umntu kathixo yehle esileni layo bane bahle bedinga yathi indleko ezi
ezezam
bane bahle bedinga zange ijonge ukuthi bane bahlibe izakufumana imbuyekezo bane bahle bedinga ngoba xa sisenza ubulungisa singabanye abantu bane bahle bedinga sijonge imbuyekezo
kanti
siyayifinca eyona mbuyekezo ekufanele ukuthi siyayifuma mana bale bahle bedinga so masenzeni ke ubulungisa
singajongelana
zuzo singajonganga mbuyekezo bale bahle bedinga senze inzu senze singajongwanga okanye senze sesibumnyameni senze bano bahle bedinga sekuthwa akuzukwenzeka apha
bale bahle bedinga
inhliziyo yakho ikuxelela ukuthi akufanelekanga kube nje kwesisimo ingqondo yakho ikuxelela ukuthi akufanelekanga esisimo sibe sinje bale bahle bedinga ngoba ubulungisa obuse busenhliziyweni yakho bale bahle bedinga xa abantu akufunekanga bale bahle bedinga uthi ukhunjuswe ngobulungisa akufunekanga
bale bahle bedinga
uthe uzoqelwa ngobulungisa ufuneka ikuxelele ingqondo yakho ukubana bale bahle bedinga bekufanele ukuthi ndenze ihlobo awa
ewe bawo
asigoduka
asigoduke bawo
sizowukhathalela bazalwane abo bancinci kuthi zokhathalela bazalwane abo bangenamandla zokhathalela abo basweleyo bazalwane kwenzela ukuthi sazi ukuthi ngaloo nto sincumisa uKristu esezulwini wanguthixo
wezukuthixo
wembeko angasikelela ngokukuthi kube sephakadini amen
amen
Bezulu mama songena kanjani Bezulu mama songena
bawo umnikelo bawo ufuneke wenziwe umnikelo bawo oh imaskangela ivesi umuntu wonke osibukeleyo kwade kwangoku okokuqala masibulele bawo okokuqala masibulele kumuntu wonke osibukeleyo kwade kwabangoku enkosi bazalwane enkosi ukusibukela kwenu uyinzuzo enkulu siyabulela bazalwane sibulele kananjalo kubantu ke abasele benikele umnikelo wethu ke kwabo bangekanikeli uhamba ngolhlobo ukuba awukamcofu subscribe siyakucela ucofe usubscribe enkosi ukuba awukacofu like cofu like cofa u
like
ukuba ke
thank you
ukuba ke okay share ngxaki ndi emotional ngiyabacenga babantu ukuba awuka ishare le nkqubo siyacela man ishare sicela igakhulu lankonzi yomlomo
ngenxa yotsarhulo wakho
ngenxa yotsarhulo wam ndingatsarhwa nje ifumahala nosukuthi makazobukela le ndawo yotsarho sicela ke ugqithise loo nkonzo kumnikelo wethu ke lowo kumnikelo wethu lowo ndiyacinga ume apho
Ewa. Ayingathi sigqibile ba for umnikelo.
Sigqibile ba for umnikelo. Hayi ke. Nasibulele ba. Akho umuntu ufuna umbeka ke ba.
Ba.
Beka ba.
Hayi man. Botorosha.
Ba. Beka ba. Ba.
Ikonzwe. Ikonzwe. Akho so. Ukhona ukuyokutshela amahamende ba.
Beka. Ba. Ba. Beka ba. Akho umuntu ufuna umbeka ba.
Tena abantu bakho bayasika.
Hayi. Ngoku. Hayi. Akekho umuntu esimbekayo kule veki bazalwane. Komntu simbekayo sibeka nje abantu becawa amalungisa ecawa sibeka wona sithandazelane bazalwane sifunde ukulungisa sifunde ukulungisa bawo ke masivale inkonzo yethu yanamhlanje ofefe fefe lenkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane buboya ingcwele kungahlala kuthi sonke idibuye inkosi yethu izolanda ibandla ngoku nakunaphakade amen
amen
Amen, 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 amen.
Ukuba akanguye ecaweni le icawa ibiyenzelwe wena ukuba obuyile ecaweni le icawa ibiyenzelwe wena siyabulela kumuntu wonke osibukeleyo kwade kwalelithuba inkosi masiphinde sidibane kwicawa yabantu bangacawiyo kwiveki ezayo ngentsimbi yesihlanu le icawa yabantu abangacawiyo
ingale balukuthanda sithixo thandazekayo bye
inkosi bye bye